guca no banura vraiment namba haraho abahungu mufiso bari hanze abasaho dufoto muri gusa no to video nawe namba gwa amafaranga yiyo chef mandumba ko byo ba impartu kayimuha nawe kumusubi
Baba
diaspora bimuntu ibereye muri America Canada
uwo
numu diaspora ikintu cy'amafaranga ntagera mbwano bari sauza
jami umuhungu ashobora kuba fidele afite amahere jami ni wa muronka uyo vrema je dusamuzane
nkuko bwawe bigushikiye wo vyemera
bizikiye gute
koshora gukundana n'umuhungu mu diaspora afite amafaranga utamuzi
ntamuzi
yego ndaguhaya amahera ngo nango 10 foto ya vrema na je nkandi umukobwa tucha duhitse
turabaramukije bakunzi ba Imperialtv bivanye nawo muherereye bwakeye canke mwaramutse kuri micro mu kamuri kumwe na Iteriteka Bella aka Tequila Tiago no musi tukaba dufise aba invité baje tuyage nyene reka batwibwire kwanze mbere ko dutangura ikiganiro cacu.
Okay, je ku mazina yanje nitwa Lanez.
La douce accès là.
Ah, divine Ella Nadia.
No musi abatumire bacu kintu kituzanye kuyaga ko kintu kijanye na diaspora. Ugasanga umu diaspora ari hanze. Ararungika amahera ugasanga arungikira umukobwa ari no mu Burundi ntibarigera babonana bavugana ku réseaux sociaux bavugana ku telefone. Ugasanga baragize relation iramaze igihe. Rero aragira igihe umuntu nyene mu ofisi ama relation kanaka kuri réseaux sociaux akubwira ati ndungikira amafoto ari sexy ndungikira ama video ugasanga urarungitsa amafoto ari sexy ugasanga urarungitsa ama video kanaka adahuye n'imico y'ikirundi rero inyuma yivyo kuba ko uwo mu diaspora ari hanze uwo murira amahera gusa mugaga tusanga ari wundi mutipe mufitaniye projet y'ino mu Burundi ugatusanga uwo mutipe mugeze kuri etape yo kugira mariage za video zice zigaruka ya mafoto cya garuka mariage irasivye kubera ivyo bintu mariage irasivye kubera izo foto kubera izo video ziguma zigaruka kandi kuri mwebwe mu bivuga kwiki
bam kuje utambiye cyo nyene biravana hari igihe hari abusanga bakundana atawunda afite mu Burundi bakaba bakundanye ne bakundana nabandi babigira kugira abahe mahera afite nyimba amukunda kugira amurengereze video amuha mahera seke na rukundo ruhari na amafaranga yonye
ya ubu birashitse uraronse mu diaspora murakundanye umwaka umwe imyaka ibiri arakurungikira ama ikintu cyose arakurungikira sivyo acegera kuri etape yo kugusaba ati ndungikira amafoto ari sex kubgawo yamuha cyane kandi murakundanye nyene bya vrai
ya
nawe wamuha
ya bon fit kuvugana je se n'umvikana gusa pana kuvuga yuko yari ngundo ko yangwaragwe nyene ngongo amahera kwa no
oya gusa ngo kumvikana byoshikanye ukabira abanyeru karungika
gusumba nk'umwaka wose heze
byoshikanye ukarungika
bon je doute je suis pas sûr
ok now
and jail
I'm going to go to the house. Na foto mu rungikira nayo barungika
ngakandi.
Sipoza ngo bakurungikira ga $500 ku kwezi. Cyakubwira rera ati je kweri ebanagira effort kuko ino iyo ndi hanze je ndi fidele kandi je vraiment. Rabwire effort ndungikira izo foto cyangwa nawo ndungikira ka video gatoya inyera ka video gasanzwe.
Angaho urumva nti wamukundana kubera intoze nimamukundana umva bayakurondeye kugira ayo mafoto nawe umurundi kwa mahera
oya hari amahera umuntu ashoye hari amahera umuntu abagusugumira ukavuga ati aya mahera kweri uyu muntu sino mugisha
abafite impamvu nawe ariko arayaguha
I don't know how to do it.
Oh, kubwanje ndumva gukundana n'umukobwa ari no mu Burundi tutazinanye byo ariko sajya mbere nkozo sinoshobora gukora ico kintu ariko hari gye vyoshika simuze ko bitwa vyoshika ugasanga birabaye ariko vraiment kubwanje sino byishimira ngo hama kijya kintu kijya cyo kuvuga ati ngo ndamuha amafaranga nayo ngo ndongikire foto cyangwa ka video ibyo bintu twese yongese abahungu turayifise vraiment sinavuga n'abatari aba diaspora izo foto barazisaba vraiment mugabo ko bwanje ndabona ko ari amakosa kweri abahungu turakwiye kwisubira ko ibyo ntitukabiheba kuko ntiwamukundiye ngo umutife ngo aze araguha ngo ibyo guko tubone ngo turi sexy ngo iki wape vraiment go
ntibirashika umukobwa mukundanye urumva wewe uwo mukundanye ngira ari ngaha mu Burundi kandi ntware ngo na office nibirashika umukobwa mukunda yuko amusaba ifoto cyangwa video
je nta mukobwa dukundanya ni ngaha wapi ntawe ubuzi nde so hariho uhari oya sindazimusaba bro wapi bro icyo nawe nyene yo kishingira ntazo ndamusaba ibyo ni ibintu bwo buhimbira nyene so vrema jangu mukobwa nakunda vrema vyonye na musaka mugabo w'unkunda je vyo navyo ndamubwiye eh
wowe ndazanye ide ndakubwiye ati ndafise mu diaspora ariko arasaba umukobwa bosokana kandi yansavye nimero zi wawo zimu
chamere biravan kwanza ugira ukunda ino muntu sukuvuga ngo nuko abara abo ngo nuko ari mu diaspora ngo nzoma amahera oya jonge ni maze gushira mu mutwe yuko hari abahungu bagiye bafite ubuntu bw'uwesko bameze ukuntu ese ara nk'ukuriye tumaze gushira mu mutwe yuko nkundanye tetse gusaba amafoto urumva nyande garçon babigira kandi ata umugambi atabafise urumva bon en fait jovana vraiment kuyimuha nushaka kumima nimero ni nkuko no mu Burundi yo igusaba abwiye ashaka nimero yawe ko nubugisha mugwa muvugane haro na batameze uko kandi gusikindi gwe kunda no mu diaspora eba hani ukukundu twabishizemo ko guma asaba amafoto abantu nushaka kuba kubita gute kuguma hamwe mu mutima gutekana uzi kubona ni umuntu mu diaspora ugati usanga ariko aravuga ara nk'ubu niwe ndi muntu
niwe cyo mufana sa amafaranga
ya
rega bari hanze n'ubuzi nuko muzonabona nabwo ucubura profit ayo
amafaranga usaje maze gushya mu tuho nyine ko dufana ica amafaranga
niwe mweme niwe mweme rambo se ko mufana amafaranga kandi ari hanze tana hantu namwe mu Burundi
cyo sura binunze
Baba diaspora bimuntu.
Baba yo mubutsima kimwe.
Rene umva yo bavuga
nyine. Eh turabanze.
Uraze ba diaspora bimuntu. Bavuye no bahunza ikinuze.
Oya sikuvuga ngo barahunze. Oya bara. Bagiye urumva nego na ba diaspora ariko twe ko tubabona.
Babaye mu makambi.
Uko tubabona baba yo mubutsima bw'imuntu.
Eh.
Namanzi nyene uvuga ati ya uyu no mu diaspora bikwiye. Turashaka kuvuga twatanga example ariko ocha hasha
oyavuga vraiment yampa umuzi yo tubwira ati nkujya mu diaspora kweri wowe urabona utabayeho nk'impunzi kuko impunzi urazi usanga zibera mu mashitingi
reka shampu ya bifu gusa
arahari kandi uramuzi muravugana
noyo arahari what
gusa nyane uramutse kwabaye ubuzima bw'impunzi biramaze gushika umuhungu akagusaba ifoto di sex cyangwa akagusaba video
chandamo broker
mugabe biramaze gushika noti mu broker iki
ibanze najye ubwanje
twagira ufu mubikora visa
najye ubwanje diterisoni
Chambi nambaro mukoga yifiti umutima wo kujya amafaranga mu diaspora nayaje kuko nta baba batunye ngo baronde iye ama kuri byo byo mushiki wacu yavuze ngo ba diaspora bimpunze wihenze cyane wihenze wapi
abagiye n'ashora ngenda n'iyolanize bariyo
ndabizi hari abagenda kubga famiye n'abandi bagenda byandikishije Mugabe si kuvuga ngo ni impunzi. Ni bya biri nyene mwavuga
ati. Aba bakenye.
So yasimo si bakenye. Babivana. Kenshi mu diaspora bakenye na busanga bari sauza. Gusa nk'umu diaspora ibereye muri America, Canada.
Uwo ni umu diaspora.
Uwo ni umuntu kuvima. Ikintu cy'amafaranga ntagira mbwa hano bari sauza.
Oya, ni
nyaka
yoza mafina.
Oya,
ndabaravuga amazina.
Oya.
Oya nka Afrika umuntu ari muri Afrika cyangwa nkanga ngo numu diaspora ya urumva.
Eh, abakenye.
Wara aparamye bisanzwe. Akenye gusumbura mu Burundi.
Gusa harabiyubasha ariyo abusanga nyene babayabayeho
bazi.
Ni bake. Mugabo nyene turazi uko aba diaspora bari Afrika vraiment si kenshi usanga afite amafaranga. Nawe batandukaniye nanje nagumye ngaha mu Burundi. Hagumye nifite gusa. Nyene cyo ko guca no banura vraiment. Namba haraho abahungu mufiso bari hanze abasaho dufoto muri gusa no to video. Nawe namba gwa amafaranga yiyo. Chef mandumva ko byo ba impartu kayimuha nawe kumusubi. Niko no vyit.
Sinzi nka yela.
Kuko no mu Burundi. No mu Burundi haramubigiri asakuvuga ngo naba diaspora
gusa. Oya n'umuntu nico nyine twavuze.
Eh.
Nico nyine je navuze. Ofite tumaze gufata yego ofite ni ntuze ni commerce.
Si commerce.
Commerce no ni n'umuhama nawe akaguha amahera.
Eh.
Kandi urumva mu uwo mwanya nta rukundo ruba ruhari.
Ni habari.
Muvule fete kugira mu mugire. Ayo mahera ni isa za mahera ofite tudone cyagwa.
Oya mesaje no kudandaza wewe
ora Don't kumva no kudandaza
wewe ora dandaza na wakagwa
Niyo mpamvu ndi allergique na ngo besha samahera
Eh
Itsina gimane nuko kwimana we Yo ndira ndabibabyira Are hari umfiritsa we Jami umuhungu ari ashobora kuba fidele afite amahera Jami niwa muronga uyo vrema je mudusha muzane ni tsina kima namba hari numwe kwijana kuko cyambere ese utumwino generation aba fidele usanga ari babandiye bikuriye bamwe munakunda mvuga atakunda ni gitama ari umutambo afise imyaka myinshi atamugora afise kwafise igikuriro abageze kubaka tuje atari byo gukurana n'abantu bose cume ngutwaranye n'umutambo Si Evan akabahungu mwino genera sasa mahera mwene data umufise wote kana wicare wishare turapartage nuko bimeze
Kuba mwari mwavuze ngo ba diaspora basaga franga ara diaspora basaga franga Nkijya kupe nari numvise ya DJ Keys na Money Free Prima Jeje na ndayishigiki DJ Keys namba ari abakoga bagusaba amahera abandanyu yaba nabo baguha ivyo kene Jeni kono vuk, nune haruwa ya iwatu. Namba mumu mvisari boss, ni boss vrema na wandanya bayo mafanga na amge mumuhe ibzaba ya wasabzi. Nemu imi miriki. Ega namu ngavi hawe kubu unu wa shaho.
Maze bushira mutoko mkundangi kwa mahera. Nushono kubaba raumvise. Jeni ziku kwa licho tuwa kundangi yeko.
sinomubara ngo wasabye abandi bakobwa cyangwa ngugenda n'andi bakobwa no bazanira icyo mupfana barama arabarihuze ko je urumva je compte yuko ufite n'umuhungu donc urumva amo n'ubwiza gake se yuko ushaka akugire ko attention kiyi kuyiye apana kuzarara butuntu twose turenganye donc comme ça ariko maze kuzana ibintu by'ukosho tudone na uka mama hero ya ibyo byaheze cyatifata nka commerce ahubwo yo bazagere na ma group ahubwo agere ma group
turasanga mwa ba diaspora
bararungikamo
Usuru mva era yemi ati ya je ya udakoresheje amahera tukabivugana buke buke je foto no yego
urukundo ya ufite urukundo samahera kandi gukundana hari abadiaspora babana bezawe nubwo bose nuko biri kuri benshi afite kandi mentalite tumaze gufata nuko ikintu kivuze benshi cyangwa gikoze benshi cumenga Nicho nicho cyangwa gihari oh hari habandi bahungu be babana beza kandi aba diaspora bisigura munashaka gukundana kandi mugakunda mutazi nanyu urukundo rukarama agenda azimesha gizamaria je nangu batari bazinanye
yego
donc ibyo nibyo cyabituma ngo cyo tugira commerce ngo nuko ari mu diaspora ya uri ihangana then uje twagiye mereje n'abyo kuzanga amafoto se kwasa
nkuko bwawe bigushikiye uvyemera
bizikiye gute
koshora gukundana no mpungu mu diaspora afite amafaranga utamuzi yego
ubona ku mafoto
ndakumenya buke buke akubaje uva evuka he bimeze gute gubuka mbinye na dukeriye
nawe utaramubona
nenda kubaje par exemple ana nk'abatuzi abasaga celebrity ashaka kwandikira urabonye kwandikira denge n'amatwa cameruko
kandi DJ kisa kwandikira byose bigenda gute
yewe Oya nka twese bari ankuba sabagore aba no ndabese abasiri babo n'ibisanzwe
n'ibisanzwe n'abasiri barandikwa
mu komisi naho yokubwira ngo
n'uwanditswe aramuvanga ibyo byo nibizo gutera ubwoko
n'yakwanditswe barapfana
n'yagwa mapu zogende ibyo nibizo gukanya se grave era uhantu ikintu n'abakobwa bababaye mu buzima nyene basabaye basapotingwa n'abantuze n'aba diaspora.
Boy chambere toto. Umaze gufata je bafata ko ari commerce vraiment c'est bien. Tangi mari amaguhe amahera gushaka akarurukundo vraiment les filles. Je vraiment umuntu yizeye mu diaspora agakundana bien bien nkabo narize no kuvuga amazina.
Hari habuzi kwanze
kandi urumva rero problème abakobwa turafite defona twebwe ubuzi ku ico kintu gihari gusa kubera urukundo bigatse bitubira no kuziko fisa amahera ushaka kubyinyoza naje remeje ukuntu umbeje rimwe nka guta aga confiance kangana guti kakagenda
babihetse
ibintu ngo byama aho ni kuri jewe
kuri wowe naho mabuje
naho hano yiki
Nimba bakundana babandanya bakundana nyene cyangwa kudandaza babandanya badandaza abandi bagura
cyane nawo bikunza akarungika isuri itaboneka byane baza gatacyo bitwara nacyo byo gutwara
isuri akarungika
hehe nyene kifotora nyene ndi sex nyene hefo nyene muga mu maso ataboneka reka ifo kugura ibintu ifo gutanga inkwano ibintu wabonye nawe utagura ibintu utarabona mukuguri gitenge kwanzira manzi kagindukiza guki imbere n'iyo mukara
ya baba bahindutse bitenge
ne yo buze
danez
yo buze wewe ndadatswe
ndadatswe danez none wowe nawo babwiye iki aho bakobwa wowe babwiye ko bagome birira ayo mafaranga nyene
Muri isi tugezemo mbona ari umwanya wo kujya amafaranga kwiye kuko nta myaka ijana dusiga nta myaka ijana dusigaje gusa namba ngira kumanura n'abahungu b'aba diaspora namba yari abahungu bafite ingeso yuko uhaye umukobwa amafaranga ucugira ko ucumusaba n'aya mafoto tu video vraiment ushaka wubirika namba uwo muntu umuhaye amafaranga kubw'umwiyumvamo kumukunda yamuhe uda profita cha kintu kimwe ushaka namba mugiye namuza mu kivuganya ka tamafaranga wa muhayi araziguha vraiment nta kibazo mugabo ngo ndaguhaya amahera ngo nango cumi foto ya vraiment naje nkandi umwe umukobwa Tocha duhitse. Genda byita nk'ubuhimbire. Genda mu tano buhimbire bwo. Nuhimbire.
Narukundire garuba rugihariye.
Wapi?
Nukuri k'Imana. None amaze kubona ko guhaya amahega tabahuriye abamaze kubifata nk'ibintu birebire.
Business.
Urumva n'urudandazwa. Abaje kugura.
Urabona gawe. Umuhungu murana hari. Sanda kubona.
Muvuge.
Eh. Kazo nari itoye he. Kane je ndakubaza aho ntabwo ufise. Ni dukundanye tuseke igifise umuseri, mais tu viens avec ta bouche urukurasaba ibintu bitabaho. Nanga ndagutuze. Aleze.
Akaza tuje mu gajwi gatuje uti ngo ubushobora
kumubwira. Ayo ndo yakure nyamajambo. Je nika se gukora nkumse Google mwizange.
Api na Google ni ibintu biturimo. Bas na je ngene nazi gusabye ubunyene. Nzi nazi gusabye.
Na urimo. Uyibaza mu muhungu zineza kafise umusheri. Amufise itse osi uko na umufise ko zona ritoyere ne bas. Ani kigogo asugira wewe. Je cyane umvira akagongo umukobwa mukundana.
Ngo bari mu rudandazo.
Ituma rero ajya wirongeye mu diaspora base bafuma umugiro wo ku ruhande kuko benshi.
Nico kinatuma we ntakundana n'abahungu bafite amahera.
Benshi ba bahungu bari fidele n'abahungu bakenye.
Sana gusa
no wiyere. Nera neze uri fidele ku musheri wawe. Kweli tuvuga tuvuga. Tuvuga urumva ngaba bakoga cyabwa ngo wabe.
Ndashaka kuguhamwe ndashaka kuvuga ibyiwe.
Vuga ibyo wanje numve kubizura kuko witanganiza cyane ngo nje ndi fidele nawe.
Nibaza
kubera
aho ndabanye
ubanye kubera
abaseriwe baradukomana
yo fidele nawe
bana ndasavye ibi bintu nimutse mubikuremo
oya gusa ico no nubwira jo mushira njye turi fidele nawe kuko no kuri profile namushizize ko ya WhatsApp
urashaka kutweka profile yego
nayibonye
nawe yo nibisigura yuko nujya nyene eh namategeko inde
Siela.
Yay. Ngira nuwe nyene.
Eh bakunzi ba Imperial TV tubashimire kuba mwatoye umwanya wanyu mukamuko murakurikirana iki kiganiro. Lenez ubyika bakunzi ba Imperial TV.
Eh bakunzi ba Imperial TV mubandanye mugira share, comment, kubiganira bizabira cha kuri Imperial TV muti bagiye kugira subscribe.
Axela. Wabyiki abakunzi ba Imperial TV.
Ya abakunzi ba Imperial TV tubasabye kugira subscribe na like na share.
Ela. Abakunzi ba Imperial TV babyika kajambo kanyuma.
Merci kwa mwadukurikiranye muza kora iki kiganiro mukakimara. Hama mugiye subscribe, like, share na comment.
Ya.
Merci.
Tubashimire cyane kuri micro mwari kumwe na Tiago Tequila. Thank you.